Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze,
Jerusalema, ikaya lami.